upi ngesikhathi kusagijima opix madawu olungisi ugijima ofetulu igoqa izicoco ibulala abasani kwasouth africa wawukuphi ngesikhathi sabizwa ishushayo ekuthiyana wawukuphi ngesikhathi kusagijima ojas mabel ofaya masile odaniel madawu yasungulwa ngo 1977